Opani Eda Nkitahudi Ehunsɛm so wo Health Ministry Isaac Ofe Ede Atudwa Kyerɛmu sɛ ɛnsɛm a CSO sɛmpanifoɔ de aba toɔ a Eda Sanitary Pad so yɛ ntɛso a na yɛnyin free so no wɔ mɔ aso no asopɛ mu na ɛna adwumadeɛ bi akɔso ɛhɔ ɛna onya ho kwan ɔde nsɛm ɛtudwa
Emabunu bi a womo eka CSOs fo ho etisi monten so eye demonstration chenchirinche ade fa sanitary pad eto ada so a womo ehwe nim se aban no ebeyi efri so no ekɔ asoye a womo enehwe apomudin so ade enkrata ekɔma omo no abra womo ne adom news sensentrofo etwetwe nkomo no womo de tudwa oha wa womo efem enam se womo enisika womo de to sanitary pad bi
some o amene papa intime antem mountime you say so you sue some rag and now tissues
semekaya last month na me come feature come but me mama enya score be kwakota paraman because o see ye area ho ba ko 17 series 20 series inty e man me ferry e me card e me intime pia bonten inty e no ha me pankasa me sra by ne say o man tete so my son e be a mint na fie because me person me ko school na me be lawyer in future
National Coordinator Edema Ghana CSO's platform ewo SDGs edi tudwa se ehun be hia se eto a eda sanitary pad so no aban no ebe ye free so
ei entoto so a eda pad so no edo so dodo ye fe na the high cost of pads inti nya yesra ban nyina ne se obeyiyi sa levies na ewo pad ne so no efri so ye wo import duty and ye wo VAT efri ho nso ye wo service charges ye wo exim levy ye wo other forms of levies a ema pad ne nebo ekosoro
Onipo jine mu eje nkrata, brofo kasem di yakani petition no, ewa soye ya womo enewe apomudinso, eye head of communication, na odito omanfoi enimse. Asoye ya hwe enkwada, ewon semso, ene asoye ya hwe gana sika semso, ebe hwe na womo ehawa womo ediabetu omonimi, womo ashwe etuhwana mo.
Eye niyama, the Minister for Health, Honorable Kwekwa Jumameno, eye part of ononi policies, na niyama wa consider se, he needs to initiate. Enti, ono, ewa onoane,